ambili ugrade 12 ukuze nabo bazuze kulo futhi nonke nicijeleke uphumelela kwizivivinyo zenu zokuphela konyaka.
Sanibonani bafundi ba grade 12 ngiphinde nginibingelele okhulumayo uMr. Siyabonga Zondi besinani ohlelweni last week ngolesithathu ngaso lesikhathi. Sicela ukuqala sibonge ithuba kuGo Digital SA siphinde futhi sibonge ithuba elifana naleli kuyithala usinike uzosithulela lolu hlelo olufana nalolu grade 12 ukuthi kusizwane ezifundweni zethu zonke esizenzayo izibalo nazo zonke nje izifundo enzenzayo grade 12 grade 12 sizokhumbuzana ke ukuthi last week besikhuluma ngama inverses namhlanje futhi soqhubeka kubona ama inverses sikhumbuzane nje grade 12 ukuthi yini kahle hle ebesisho ngama inverses ngosuku oludlule sizoqala egrade 12 we are talking about inverses uma sokhumbula kahle ke grade 12 sikhulume nge exponent ngelokhuzana nge inverse function the inverse function yani na inverse function of an exponential ekhulumeni kwethu ke nge inverse function of an exponential grade 12 sibese sidweba i inverse mhlambe nje ukuze sikhumbuzane grade 12 esikhulume ngakho last week sifike saqala sasakhuluma ngokuthi ama graphs ethu esasikhulume ngawo ka grade ebangeni la ka grade 11 sasikhulume ngegraph esibiza ngokuthi iparabola, ihyperbola, iexponential and straight line. Lo magraph ke sasesiwasho ukuthi grade 12 ahlukene kanjani. Sathola ukuthi kunamagraph esiwabiza ngokuthi ama 1 to 1 function, kunamagraph esiwabiza ngokuthi 10 minute 1 function, kunenye igraph futhi eyi 1 to many ekungesiyona ke yona kodwa ini na i function. Sibese sidlula ke lapho grade 12 sasesikhuluma ngani ke ngama inverses ama inverses sasisasho ukuthi yini i inverse kahle kahle sathi i inverse ila khona sisuke sishintsha u x value siyema siya interchange u x simenza abo y u y simenza abo bani na abo x sasesathi inverse leyo noma uma kungenjalo ungafuna ukuthi ene uswaphile ungasho ukuthi iinverse iyireflection kusho ukuthi kunegama la esilibiza ngokuthi it's a reflection reflection ireflection ke yini grade 12 ireflection injengoba mose ukuyibuka esibukweni grade 12 njengoba mose ukuyibuka wena usuke esibukweni kusuke kuyi image yakho le esikise esibukweni wena usuke ngaphandle kwane na kwesibuko sala khona esithi is reflectela over the x axis kulayini lo ama x axis sibuye is reflect futhi kulo line lo ama y axis sasisathi kodwa i inverse ke yona isuke i reflection over ulayini esibiza ngothi line y equals to x sasisathi ne lo reflection esi reflecta kulayini o y equals to x siyibiza ngokuthi yini ke na i inverse noma uthi uya interchange amothanda mothanda uthi uya swapha mothanda uthi ureflectela kulo line lo line ke lo osubiza ngothi line y equals to x sekulayini kahle kahle grade 12 osuke unqamula esenta njengoba kuvela nje grade 12 nanku lo line lo unqamula kuphi na esenta lo line So umage u reflecta gulula inige lo grade 12, utola inina I inverse grade 12. So owa namhlanje ke grade 12, because sikwenzileke last week okuningi, bengifuna nje sibheke imbuzo embalwa esizoyithola, ama questions which are based on ama inverses of an exponential. Singaqala ke grade 12 sibheke ke lo mbuzo leyo. Umbuzo wokuqala wethu ungathi yini iqala esinikeziwe. La grade 12 uma kuthiwa sinikezwe igraph, this is a graph. Sinikezwe igraph base basitshela ukuthi igraph ka f at x is equal to 1/3 exponent x. Na igraph yethu mhlambe le graph mangase siyidwebe le graph le iba I decreasing function grade 12. Naya le graph grade 12 I decreasing function. Ukhumbule grade 12 moqala ukudweba I graph yakho uqala uyidweba ka left bese uya ka right. So uma udweba usuka ka left usuka phezulu wehla kusho lo graph ya decrease. Kodwa uma grade 12 usidweba usuka phansi ushona phezulu uqala ka left ushona phezulu kuyacaca grade 12 lo graph iyini na I increasing function. So le graph le ngidwebile njengamanje I decreasing function grade 12. So lana ke grade 12 sinikezwe le graph le imbuzo ke yethu esingayithola mayelana na le graph le. So I graph ka f le singawuthola umbuzo hlambe ozothi asithole I domain yale graph le. Asike sibhale umbuzo oqala uthini na determine the domain uma sikhuluma nge domain grade 12 siyazi ukuthi kahle kahle sisuke sibheka bani na u x kodwa ozojabulisa bani na u y. So ukuze sitholeke I domain le graph le grade 12 kusho ukuthi namanye amazwi I number ongazifaka la esikhuleni sika x zingamkhipha yini u y. Uma ungafaka any number la from 1, 2, 3, 4, 5, uyazo lokhu umthola, ngisho ungafaka u 0, negative 1, negative 2, negative 3, umfaka la esikhundleni sa x, uzolokhu umthola nje ubani na u y. So meaning, I domain ya le graph lena grade 12, u x is an element of real numbers. Masiqonde ukuthi u x is an element of real numbers, qonde ukuthi u x angaba yinoma yiphi I number grade 12. So I question yokuqala mhlambe le esingayibuka makhulunywa ngedomain kusho ukuthi uX la kwi graph yethu uvumela noma yipi number. Kodwa uma ngase kuthiwa mhlambe asithole I range yale graph le determine the range I range sisuke sibuka la ubani na uY kodwa uzojabulisa siyathola ukuthi le graph grade 12 lo line lo owama x axis le graph ayisoze yawathinta and igama lalo line grade 12 siubiza ngo line y equals to 0 ngoba la phe kwalo line la uy usuke ubane na e u 0. So I range yethu singasho ukuthi uy is an element of real numbers kodwa but kusho ukuthi sesiya restricta ke manje grade 12 sithi kodwa uy angalingi abe ubani na u0 ngamaamazi uy angasoze waba u0 kusho ukuthi lo line lo we graph lo awusoze wathinta u line wama x axis. Omunye umbuzo lo grade 12 ongawuthola mhlawumbe grade 12 uma ngase ngoba le mbuzo ithi icishe ayifani uma ngase kuthiwa grade 12 asibhale write down the equation of the asymptotes. Siyakhumbula ukuthi asymptotes ilokhu grade 12 esikushotnisha sithi ngezulu asimthinti ngamanye amazwi grade 12 asymptotes imuphi line lakho igama la the asymptotes. So enye yama questions le grade 12 ongayithola in your exam. Kanjalo ke futhi grade 12 eminye imibuzo mhlambe esingaphinde futhi siyithole singayithola imibuzo ezothi grade 12 asithole iequation asithole iequation of the inverse izothi determine the equation of f dash 1 sikhumbuzane ke grade 12 u f dash 1 lo usekhuluma exactly nathi usesitshela ukuthi yi inverse ke manje le siyithola kanjani ke inverse grade 12 equation of the inverse yila khona grade 12 last week esathi sizo introduce khona ama logs kodwa before siqale si introduce ama logs grade 12 so this is our solution. So a original function yethu f at x is equal to 1 y is equal to 1/3 exponent banina x. So asikaga yenzi ke inverse ukuze senze inverse ke grade 12 manje yini ke esiyenzayo ukuze senze inverse sesiya interchange noma singathi ukuswapha sizokwenza ux abo y uy abo x. So umu x this will be x is equal to 1 over 3 x. Use no but la. U but ukuthi u y ngaso sonke isikhathi grade 12 kufanele abe i subjects of the formula. Okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi fanele into yakho mayiqala iqale ngo y is equal to something. So njengamanje ke sesenza u y subjects of the formula. Yila khona e grade 12 esathi ke si introducer ama logs. So lento izoba uy is equal to a log of x base 1 over 3. Ukhumbule grade 12 sathi ene okade i base lapha kuma exponent uyabuya futhi azoba i y is equal to a log x base 1 over 3. This is y dash 1 which means this is an inverse yani na yale ya graph leya elaphi engenhla grade 12. So imbuzo ye grade 12 le esizama ezosibuza ukuthi mhlambe asike sibheke nalo umbuzo grade 12 njengala grade 12 uma ngase kuthiwa nginikezwe i graph ka gx kwathiwa gx is equal to k exponent x kwase kwathiwa where k is greater than 0. Yayisidwetshu graph manje usuthi manje siya interpreter in grade 12 i graph yayisidwetshwa i graph yethu na i graph yethu yadwetshwa kwaphinda futhi sanikezwa futhi another function basibizela le function bathi yona eka g dash 1 x is equal to bani na sanikezwa ne-graph ka g-1. Lo graph ka g-1 yayisidwetshwa nayo grade 12. Kusho ukuthi we are having two graphs now. Sinale graph le graph ka g le grade 12, le i-graph yesibili, i-graph ka g-1. Bese kuthi le graph ka g ine point lapha ya. Lelo point linama coordinates awu 2 is to 32. U 2 is to 32. So sinala ama graph ke lawa u 2. Uma uzobhekisisa kahle grade 12 ngingadweba uline la ozonqa le graph le ebovu kahle kahle iinverse ya le graph enjani na emnyama. Now imbuzo ke isiyaqhamuka ke grade 12. Umbuzo oqala la ongaqhamuka kwena grade 12 ozobhekisana ngo nale graph emnyama eug at x. Kule graph le emnyama bazothi kuyona determine the value of k. Umbuzo wakho oqala loyo asithole i value ka k le yaya oyinikeziwe lapha cishe grade 12 sizokhumbuzana nake ukuthi uma uzobheka kwilokhuzana kwi-statement bashila ukuthi u-k wethu ufanele abe mkhulu kuno zero. Kusho ukuthi kahle kahle lo kelo akufanele kube number e negative. Kufanele abe yi number e positive. Khumbule grade 12 into masithi greater than zero siqonda ukuthi it's a positive number. It's a positive number. Masithi u k u less than zero siqonda ukuthi it's a negative number. Kusho ukuthi number esizoyithola lapho izobe injani i negative. So lana kushuthene uivelu ka K eso ithola la kufanele kube number enjani na e positive. Senze njani ke ukuze sitholeke ivelu kabani na ka K grade 12. Kune point elikwi graph abasinikeze lona. Lelo point lelo balibiza ngokuthi u point A, banginikezile ama coordinates akhe bathi u 2 is to 32. Ilona point ke esizolisebenzisa ngoba lelo point lisikele ne x value nani na grade 12 ne y value. Kusho ukuthi grade 12 uvela mama kunja alahlile lawo uthatha la ama point uyo substitute lapha ya u 32 kahle kahle u 2 exponent 5. Nenkinga now. For which values of x is g dash 1 at x less or equal to 0. Imaphi ama values ka x la khona u g dash x a less than 0. Now ukuze sithole ukuthi kukuphi nendawo siqale si analyze lento le. Lento le iqonda ukuthi u y muncane kuthi no 0 noma uyalingana nobani na no 0. Kusho ukuthi kahle kahle siqonda ukuthi u y lana u negative. Kusho ukuthi lana we are referring as y is negative. Uma ke sikhuluma ngothi u y u negative, sesikhuluma kwi graph. Kusho ukuthi uma i graph ihamba ngezantsi kwama x axis grade 12, fanele sikwazi ukuthi lo graph leyo injani isuke i negative. Angeke ngenze isibonelo nje ngizozenza zibe ningi. Kuleli point because sithinte kuphi le graph le lapha phezulu isukusindani na isukusi positive. Le graph i positive lapha. Kusho ukuthi u y la u y unjani u positive u y ngezantsi unjani na u negative. So uma sizoyibuka kahle ke grade 12 according to this because this is what we are talking about. Where is this graph negative? Because khumbula sikhuluma ngubani na? Sikhuluma ngo g dash 1x less or equal to 0. Njengoba kuthiwa less or equal to 0, lo less than 0 kusho ukuthi it's negative. Where is the graph negative? Dana nobani ke u y la. U y kuleli point ulingana nobani no 0. Kusho ukuthi nali i point elingimisile kahle hle. Akufanele ngidlule kuleli point leli. Kusho ukuthi ngisuka kuleli point ngishona kule direction lengala. Mangishona kule direction engala, kuyacaca ukuthi ama y axis ngala anjani na a negative. Ngiqonda ukuthi kuyacaca ukuthi i equation ka y ngala injani na i negative grade 12. Kodwa lapha ngaphezulu kwako yaqala nje yadlula ama x axis iyaqala i graph iba njani na iba positive. Meaning i solution to my answer where the graph is what? Where the graph is negative. I'm looking at the graph. Where the graph is negative, nansi la, kusho ukuthi ngisuka la ngishona le, le point la ngiyalaza ukuthi lu 1. Kusho ukuthi u x wami kahle kahle, u x wami ufuna abe less or equal to 1. Ngoba mangisuka la ngishona le, inumber they are becoming lesser in this direction. In number they are becoming less. Mangisuka ngala in number this direction numbers are become greater. Kodwa mangisuka ngala ngishona le numbers are becoming less. So ukuthi where u g dash x is less than 0 kusho ukuthi mina ngizobuka nje la ngezantsi kwama x axis bese ngiyabuka ukuthi graph ibikade igcine ithinte liphi point bade isinto 1. So ngisuka ku 1 ngishona less. Then I will get to x enjani na a less than what? Less than 1. Now, So those are types of questions, grade 12, that you will encounter in an exam. But see, sizoqhubeka na more questions, grade 12, pertaining the equation of a what? The equation of the inverse, yanina, of a exponential function. Now, today, grade 12, we are looking at the inverse. The inverse of a quadratic function. Quadratic function. Sifuna I equation, no mas is okuluma nge graph, ye inverse, ye quadratic function. Mhlambe grade 12 singaye sikhumbuzana ukuthi i quadratic function is standard form enisifunde ka grade 11 standard form ka grade 11 sithi uy is equal to ax squared plus bx plus c kodwa ke grade 12 njengoba sizokhuluma nge inverse ngeke ke ibuzwe I inverse ye graph le graph le isiveza ama shift grade 12 iveza ishift e horizontally at the same time iveze ishift enjani na e vertical so kodwa sina our main focus we are focusing on the graph na I graph esizokhuluma ngayo noma I inverse esizokhuluma ngayo eka y is equal to ax squared where u a angaba less noma u a angaba greater than 0 kusho ukuthi u a can be less or greater than 0 can be less than 0 or can be greater than 0 meaning masikhuluma ngo a sithi u less or greater than 0 siqonda ukuthi graph yakho it's either ingabheka phansi noma ingabheka phezulu asikhumbuzane grade 12 uma I graph yethu ibheke phansi kanje u a wethu usuke e negative our a is less ibheke phezulu kanje u a wethu usuke endani na a greater than 0 so we are referring to this a lo a lo umele izinto ezithu umele ukuthi le graph is it concave down or is it concave up u a lo usho na negative the graph is concave down uma a positive the graph is concave up at the same time level ka a le imele ukuvaleka nokuvuleka kwegraph uma ivelu kuleka a incipha iba inumber eba u1 over 2 igraph iyenze njani iyavuleka uma ivelu le iba mhlambe u6 igraph iyenze njani na iyavaleka so basically u a usuke emelelo into efana naleyo grade 12 now sina e grade 12 ngoba sithe sikhuluma nge inverse function of a quadratic So we are having y is equal to x squared. Asiqale lana ke grade 12. Y is equal to x squared. Mhlambe ukuze sidwebe le graph quickly, you can use the table method. Asusenze inamba eningi grade 12, singasenze u 0 1 2 sebenzise u negative 1 no negative 2. Uma sidweba le graph grade 12, kusho ukuthi sizoqala esikhundleni sa x sifaka u 0 lapha ya we are putting 0 here we'll get 0 we are putting 1 there we get 1 we are putting 2 there we'll get 4 we are putting 1 there where there's x you'll get what u 1 you are putting 2 there you'll get to positive 4 again so meaning le graph makuthiwa siyayidweba ipoint lethu lokuqala is 0 is to 0 u 1 is 1 there is 1 is 1 This is our second point. Elesibili, 2 is to 4. There is 2 is to 4. 4 is somewhere there. 2 is to 4. Right? Ngala, negative 1. X negative 1 is to 1. So this point, Lisa la. La, negative 2. Negative 2 is to 4 again. It goes up there. So when we are sketching this graph will go like this. This graph is a graph of what? Is a graph of y is equal to x squared. Now, mhlambe sikhumbuzane e grade 12. Is this graph, what type of a graph is this one? Qala, type of a graph. type of a graph. I type of a graph le, ungathatha iruler lakho ulidwebe lapha ya. Uzobona ukuthi ivelika y lapha ibika 2 4 nala futhi u4. Kusho ukuthi y uyedwa. Kodwa mazobheka ivelika x u negative 2 iphinde ibo 2. Kusho ukuthi there are many values of x and there's one value of y. Kusho ukuthi le graph it's a many to one. It's a many to one function. Uqala lokho. Okwesibili esingakuthola ngale graph, is this graph a function yini na? A vertical line test. I vertical line test yethu uyidweba nomku. Na I vertical line test yethu. Le graph ithinte kangaki? Ithinte kanye at this point. Njengoba ithinta kanye, so it means yes. Yes, grade 12, it is a function. It is a function. Why is it a function? Because the vertical line test touched the graph once. Okay, now if you want to draw the inverse of this graph now, it means grade 12, we are interchanging ama point ethu. Ama point ethu angeke wabhala. Besine point lika 0 is to 0 kule graph le. Saba ne point lika 1 is to 1. Saba ne point lika 2 is to 4. Saba ne point lika bani na lika negative 1 is to 1. Saba ne point lika bani na lika negative 2 is to 4. Now, senifuna swa interchange ngeke na ma point lawo. Kumbula ngikhuluma nge inverse. Ngiyawaswapha grade 12. U x uba y, u y uba x. These are the x, these are the y. So, la u y uzoba 0 is to 0. La this one would also be 1 is to 1. This one would be 4 is to 2. This one would be 1 is to negative 1. And the last one would be 4 is to negative 2. Right. Sengiwalukhuzileke la ma point am. Sengiya kwi graph yami ke manje. Ngifuna ukwadweba uma u 2. Kusho ukuthi kahle kahle grade 12 ngizoreflecta le graph le. Ngireflecta over this line. Angeke udwebe lo line wami. Nanku line lo. Khumbule lo line ubani? Uy equals to x. Ngizoreflecta le graph ngireflectela kulo line lo. Uma ngireflectela kulo line ke ama points tenze njani? Ayashintsha. Sengiyabhala ke lama points lawami. So, I graph yami yokuqala, I point lami lokuqala nali grade 12, lika 0 is to 0, nali lila grade 12. U1 is to 1. Na alifuthi lali khona grade 12. U1 is to 1. Elesibili, U4 is to 2. Ukusho ukuthi X U4. UX U4. When X is 4, there is X4 la. U1 ngaleso sikhathi ubani na? U2. Nanga U2 lapha yanga. Liphinde futhi leli point grade 12 sinalelinye elika 1 is to negative 1. Nangu 1 is to negative 1, nangu negative 1 la, the point liza la, grade 12. Ileli, liza la, grade 12. Bese kuba elga 4, u x 4 is to negative 2. Nangu negative 2 la, faya. So, leli point liza la. So, umangiswa nge, dweba le graph grade 12, it will go like this. Voila. So, this is what we are having. Now, le graph le, the inverse ya le graph le ngene. I graph ka bani ke le? I graph ka y is equal to okay, singaqale nge equation. Sithi inverse nje, inverse ya le graph le lapha ngenhla. Now, uma ke sithi inverse ya le graph le lapha ngenhla esibhalile. Should ne graph emnyama lapha besibana le graph le e blue. I graph le blue I inverse. Now, as case check ukuthi le graph e blue ngabe iyi inverse yini kodwa yona awu sawudweba line khumbule sidweba a vertical line test njengala nala sithe kade sithi lo sithe ene uyi function ngoba lo line lo o green uthinte kanye asike sibukeke la ukuthi kusazokwenzekani uthinte kanye nanku ngudweba u line o green awu wathinta indawo ezu 2. How? Mountain did I to grade 12 Kuschelukuti? I inverse. Kushu, that is important, grade 12. The inverse of a quadratic function. is not a function. I inverse ye quadratic, ayisi yona ini na I function. Our reason for that one, our reason is because lo line lo wethu usinde ka 2. Usinde ngaki ka 2. Meaning grade 12 axiona ini na I function. Kushuta diona ini na I function grade 12. Now grade 12 restrictor law. Law uzobe siyani na grade 12 lende esikhuluma ngayo. Uma sithi into we are restrictor, sizoweso restrictor I domain. Kusho ukuthi sizobheka I turning point le graph ijike kubani na ku 0 is to 0. Kusho ukuthi ne mass restrictor sizo restrictor is either u restrictor 1 go x is less or equal to 0 noma go x is greater or skumbuza ne grade 12. Si restricta I domain. Kushuthi si restricta kahle kahle ama x axis grade 12. Kumbule grade 12. Kate stwebe I graph yetu. Asibaze si restricta. Le graph le I restrictiwe. Ibi hambela kuma positive. Nani na kuma negative. Uma ngise na lento enkuluma ngayo. Le graph le table lami is not restricted. This is x, this is y. Mangekho restriction. The restriction kabani na ka x is less or equal to 0. Kusho ukuthi ngizo restricta I table lami le grade 12. Na li table lami. This is my table. Ama x axis ama y axis. Now kule li table lami grade part of this solution u 0 ukhona. Because kuthiwe noma uyalingana na. Uma kuthiwa x is less, sikhona ukuthi inamba e-negative lapho. Kusho ungathatha u-negative 1 uthathe bani na u-negative 2 ku 0. Sikhulenza y ngifaka u-negative 1, I'll get 1. Esikhulenza. So uma ngaleso sikhathi usuke ubani na e-4. So meaning my graph goes like this. So the graph le I graph ka bani grade 12 I graph ka y is equal to x squared. Kodwa grade 12 I graph ka y is equal to x squared. Kodwa grade 12 sikhumbuzana ne here. O vertically if you draw a line here o vertically it will touch once meaning this is a function. Now grade 12 remember we wanted to make sure that we have a function. Kumbula, sithe le graph le ya na I graph besikhuluma ngayo le blue, I use le blue ibe yini na ibe I function. Now, sengiyahamba ke manje grade 12. La ma point lawa ala ku table ngenze njani manje ngiyawaswap. Kumbula ma point amathini? Ngiyawabhala kade ku 0 is to 0. Kade ku 1 is to negative 1. Na le point lalikhona elesibili u 4 u x u 4 nangu x u 4 lapha yana u y ngaleso sikhathi ubani na u negative 2 so leli point leli goes to this one there you go nala lapha yana so if I draw this graph goes like this. Now, le graph uge le sisi dwebe la grade 12 manje. This is an inverse. This is an inverse graph. And can we test this graph? It's whether is it a function or not? Yes, we can test it. If grade 12, I draw a vertical line test. Voila. Now, the vertical line test now is touching what? Once. So is the inverse now a function? The answer now is what? Yes, it is a function. It is a function. Why is it a function? Because the vertical line test is touching what now? It's touching once. Kumbule, if we can go back here. Remember, this graph here, the black one, is the lezu 2. Now, as lezu 2, The star restrict saying well, x is less or equal to zero. We can also restrict well, x is what? Is greater or equal to zero. Now, let's go back. We want to restrict now. Restrict go bani manje. So restrict and go x is greater or equal to zero. We should see manje on our table manje. U x greater, we should see number positive layer. Or equal to zero. Kusho ukuthi zero is what? Is included. So ingakho ngiqala ngo zero la. X greater, I'm talking about positive numbers. So positive number is 1, 2. So if I have y is equal to x squared, then it means where it is x, I'll put zero. So this one would be zero. You put one there, you'll get one. You put two there, you get four. So if we draw this graph, remember, the graph that I'm drawing is an original graph of y equals to x squared. So the point which I'm drawing is 1 is to 0. Sorry, is 0 is to 0. There's that 0. 1 is to 1. There is that point. And another point is 2 is to 4. 2 is to 4. There is that point over there. So this graph goes like this. This graph is a graph of y equal to x squared. A go to engine grade 12. A restrictive bagwezu. We should see u x wezu njanina. Mungkulu no mulingana no banina. Ti awa swapa grade 12. Nanka lama point law. We see a point ilga 0 is to 0. Saba ne point ilga 1 is to 1. Saba ne point ilga banina. Liga 2 is to 4. Masters was swap alama point grade 12, who's about 0 is to 0, Lelil is about 1 is to 1 again, Lelil is 4 is to 2. So, umage sexua, see I look who's an grade 12, see I plot a little point lil. Lokala, 0 is to 0 is somewhere here, 1 is to 1, same there. Then elandelayo, x is 4. When x is 4, there is x. So this graph, grade 12, goes like this. This is the graph. This graph is what's now, and draw the vertical line here. It touches once. Meaning this graph now is what? Is a function, grade 12. So now grade 12, says he has it's okay. Kahle i-graph ye parabola ayisiyona i-inverse ye-graph ye parabola ayisiyona ini na i-function ukuze ibe i-function kufanele si restrict singayi restricta ngo x enjani na a less or equal to 0 noma si restrict ngo x enjani na a greater noma elingana nobani na no zero. Sithole la graph la amasha ekade sesiwabhalile grade 12. Now, grade 12, lokho bekade kwama graphs. But uma ke sesikhuluma nge equation ke manje. The equation of the inverse. The equation of the inverse is otinigeyon. Kumbula, that is kuluma nge graph ka y equals to x squared. So, umange so kuluma nge equation ye inverse ya lana ge manje grade 12. Inde so enza la, ilokwe besu enza, kumbule o x. So, senge ashincha ge grade 12 la, this would be x is equal to y squared. Kumbule ye grade 12. Uwa, inga so giskati, kufanele abe njani grade 12. Kufanele abe la grade 12, sinale graph le graph equation yayo ithi y is equal to x squared. Sase siba grade 12 me inverse graph grade 12 nayi kusho ukuthi equation yale graph le manje grade 12 yona ithi y is equal to plus or minus the square root of x. So the graph layer, which is our originally, then this is the graph, which is our inverse, which is reflected over the line y equal to x. Nanka line y equal to x. Le graph le emyama si reflectele kulo line lo o ngale kade shintsha inina grade 12 sishintsha inina ama line lo o ngale kade shintsha inina grade 12 sishintsha inina ama point mhlambe e grade 12 ke singenza senizovala nje grade 12 mhlambe singenza okumbalwa nje grade 12 uma unikeziwe grade 12 wanikezwa kwathiwa y is equal to 1 over 4x squared. This equation is determine the inverse of this graph of y. The inverse of what? Of y. How do we determine the inverse of y? Sesi abala recreate. Bese bayasho ukuthi where now kubalulekile where x is less or equal to 0. Oh, yeah, le graph le. Siyaqala ke grade 12, siya interchange. Kusho ukuthi kuzoba we have y is equal to 1 over 4 x squared. Kusho ukuthi grade 12 ngiya interchange, ngenza bani u x abo y, y abo x. Kusho ukuthi kuzoba ubani u x is equal to 1 over 4 y squared. Bese grade 12 fanele ngenze u y is subject of the formula. Gizo multiply and get reciprocal. When gwenza ga left, gwenza go pi, ka right. So this will be u4 cancela nalo 4, 1 cancela nalo 4. Ngale buzoba u. And the square root potent ige manje. Ile ya restriction ebe ga tengini gezwe lapa. Bebete u x must be less or equal to 0. Which means gula ma signs la woma u 2. I have to choose which sign I must say. Remember u x basu njanina is less. We should see my less, which is negative. So this should be negative. So this is how grade 12 with Janina Utola inverse. Yeah, Nina, equation of the inverse, yeah, Nina, of a quadratic function. So next week, grade 12. Sizobese sibuka ke more of these problems. Njengoba senzile ukuthi si catch up last week besikhuluma nge inverse yani of an exponential. Sase sabuka ama problems grade 12 abantu abafuna ukulokhuzana ama questions they can feel free ukuthi babuze grade 12 if you have any questions ungakwazi